I-thermometer kwilebhu yesayensi ibonakalisa iithempritsha ezimbini, enye yi-Celsius enye yi-Fahrenheit. Ukuba i-mercury kule thermometer inyuka ngo-56 degrees Fahrenheit, ingaba inyuka ngabani ithempritsha ye-Celsius? Apha ke sinikwe ke ithempritsha ye-Fahrenheit. Apha ke sinikwe ii-formulas ezimbini. Le formula iphezulu yona siyisebenzisa xa sifuna ukutshintsha i-Celsius siyise kwi-Fahrenheit. Le isezantsi yona siyisebenzisa xa sifuna ukutshintsha i-Fahrenheit siyise kwi-Celsius. Ngoko ke kulo mzekelo sinikwe i-Fahrenheit, u-56 degrees Fahrenheit. Ngoko ke sizawusebenzisa i-formula lena isezantsi basinike yona. Make siyeke. Nankuya ke u-56 degrees Fahrenheit basinikile. U-F umele u-Fahrenheit. Ngoko ke apha sifuna intoni? I-Celsius. Sifuna i-Celsius. Ngoko ke siyayazi i-Fahrenheit temperature. Ngoko ke sizosebenzisa lena isezantsi. Make siyenike. I-Celsius ke yona ke yenziwa ngo-5 9ths. Uyiphindaphinde nge-Fahrenheit. Uyiphindaphinde nge-Fahrenheit temperature. Ngu-56 ke i-Fahrenheit temperature yethu ke apha ke. Uthabathe u-32. U-56 thabatha 32, sifumana u-24. Ngoko ke izaba ngu-5 9ths. Uphindaphinde ngo-24. Loo nto ke ifane ke no-5, umphindaphinde ngo-24 over 9. Phambi kokuba siphindaphinde u-5 ngo-24, masiqale sohlulahlule u-24 no-9. I-numerator ne-denominator sohlulahlula ngo-3. U-24 mohlulahlule ngo-3, sifumana u-8. U-9 mohlulahlule ngo-3, sifumane u-3. U-5 xa umphindaphinda ngo-8 sifumana u-40 over 3. Make sibhale ke le fraction yethu ngokwe-temperatures. Sizokohlulahlula u-40 ke ngo-3. U-3 ku-4 uyeka i-1. U-1 umphinde ngo-3 ufumane u-3. 4 thabatha 3 ufumane 1. Simhlise u-0 wethu. U-3 ku-10 yaka yi-3. U-3 umphinde ngo-3 ufumane u-9. Sithabathe sifumane u-1 wethu. Sihlise ke ngokuphana ke ngoku-0 omnye. U-3 ku-10 uyaka yi-3. Ngoko ke u-3 xa uphinde umsa ku-10 uzophinda be ngomunye u-3. Loo nto leyo izawuphindaphinda oo-3 babe banintsi. Ngoko ke into elula masithini? Masibeke laa mgca pha phezulu. Laa mgca uthetha ukuba uyaqhubekeka. Ngoko ke sifumene u-13.3 degrees Celsius. Okanye ngolunye uhlobo ungathi u-3 ku-40 ungena kangaphi? Kayi-13. Ungena kayi-13. I-remainder ibe ngu-1. Nantsiya ke impendulo yethu iyafana naleya ipha phezulu ke ngu-13 and 1/3 degrees Celsius.